sabu wani abu ko na buga sabu wata gane masa gariya duniya wani tungal tungal mata ke din gabarya wata sabu wani abu ko na buga sabu wata gane masa gariya duniya wani tungal tungal mata ke din gabarya tu salamatu